Muna masimba, hiwa vamwari. Imi mune masimba, hiwa vamwari wa. Imi mune masimba, hiwa vamwari. Mune masimba, hiwa vamwari wa.
All right, you Yeah.